Umlando wakwa Nene. Ngokomlando kuyavela ukuthi kunobuhlobo phakathi kwabantu bakwaNgema, bakwaMngadi kanye nabakwaNene njengoba ngokwemvelaphi yabo bonke bengamantungwa. Ngokomlando olandwa ngabalandayo kuthiwa indaba isukela kumalandela owahamba nabantu bakhe baze bayofika emfule. Kulolu hambo lwabo kwathi lapho isibabulele inkemane ngenhlanhla bathola sebezithela phezu kwezitshalo nezivuno ezabe zitshalwe ngoxabhashe okungabantu bakwaXulu esizwa ukuthi le ndawo le okwakutshalwe kuyo kwakungeyabo. Le ndawo yoxabhashe kuthiwa yayinyukela endaweni yasemthonjaneni ihambe ize iyofika lapho ezinsukwini zanamuhla osekuphethe khona ubukhosi bakwaBiyela. Umalandela. Kuthiwa ke uMalandela nabantu bakhe, ngenxa yenkemane nemilomo eyayisimihlophe, babe sebezitika ngezitshalo zabantu bakwaXulu. Balibala ke ukusina bezibethela bedla izitshalo baze banganaka ukuthi umfula obude buduze nabo, okuyimfule okwakumele bayiwele, sonke leso sikhathi uyangenisa uzogcina usugcwele udla izindwane. Abanye babantu bakaMalandela bawela baqhubeka nohambo lwabo kodwa ingxenye yabo yasala ngemuva yaqhubeka nokuzilanda ngezitshalo ababezidla. Laba abasebewelile bazama ukumemeza laba ababesasina bezibethela ngezitshalo kodwa laba ababesamaya babashaya indiva baqhubeka nokuzitika ngazo izitshalo lezo waze wabagcwalela umfula imfule basala kanjalo. Kuvela ukuthi kulaba abasala sebegcwalelwe umfula kwakukhona uNgema owayezalwa uNtusi, yena ezalwa uMafu okunguyena owagcina eseumholi wabo laba ababesele ngemuva. Ukusala kwalaba ababegcwalelwe umfula kwamnenga kakhulu uMalandela, lokho okwadala ukuthi agcine ebadubile wahamba wabashiya. Abayizekayo bathi laba abasala ngale komfula ababesale noNgema bagcina sebebizwa ngokuthi ngomngadi. Omngadi ke laba abasebesele basala sebakha khona endaweni yakwaXulu, njengabantu bakwaQwabe nabo basebeqala bezithakazela ngokuthi bangoGumede, owabe enguyise kaNguni onguyise kaLuzumane owazala uMalandela, bona ke abathola isibongo sakwaMngadi. Laba bantu babesebeholwa nguMadlokovu, bahlaselwa nguBhebhe insizwa yakwaMhlongo. Yilokho ke okwadala ukuthi ezithakazelweni zakwaMhlongo kuthiwe Bhebhe, besho phela uMadlokovu. Lokho kwasukela ehlazweni lokuthi abakwaMadlokovu, onGema, badliwe ngejozi ngabantu bakwaMhlongo empini ababeyilwa nabo. UMadlokovu wagwazwa uMhlongo wamgwazela phezu kwetshe wambulala. Kwabe sekuqhamuka amaqhawe adumile naziwayo, aqhamuka khona apho emangadini, amaqhawe afana nosigcwelegcwele kamhlekehleke kaMadlokovu. Usigcwelegcwele. Usigcwelegcwele lona kwakuyinduna yebutho lesilo ucetshwayo elabe laziwa ngokuthi yingobamakhosi. Lezi kwakuyizinsizwa ezazinenkani edlulele kwazise zazingakaze ziyilwe impi. Lokhu kwakudalwa ukuthi kwakuyibutho elabe linezinsizwa ezazisencane ezabuthwa yisilo sisanda kungena esikhundleni sokuba yinkosi yesizwe. Kuwona lowo mnyama kwase kuzwakala kuthiwa kuzoba nomkhosi wokweshwama komkhulu ngowe-1876, usigcwelegcwele wengobamakhosi wase exabana nomntwana uHamu kaMpande owabe eyinduna yebutho amamboza. Lokho kuxabana kwabo kwagcina ngokuthi banqumelane ngokusongelana ngokuthi bayotholana ngomkhosi wokweshwama. Kwathi lapho amabutho esebuthelene ondini esibayeni egcwele, kunyathelwa indlovu, kwasuka lokho yaqala ukubambana ngezihluthu phakathi kwamamboza nengobamakhosi. Ngenxa yaleyompi eyadala ukuthi kuchitheke igazi eliningi emzini wesilo, usigcwelegcwele wabe esebalekela icala elalizomenza ahlawuliswe wabaleka waze wayochasha ehlathini lasongoye. Umntwana uHamu yena wayethi makabulawe usigcwelegcwele kodwa isilo sanqaba ngoba sazi ukuthi uyiqhawe laso. Usigcwelegcwele wagcina esetholwe yinsizwa yomlungu uJantoni lowo okwakuthiwe kuye makabuse izwe eliphakathi kothukela nomhlathuze.